Najiskia poa kuwa na wewe mpenzi wangu. Oh my God, you amazing. Nashukuru mungu wangu. Ni wewe gusa uza amajambo umbwira nkaruhuka. Ni wewe gusa uza unkora maze nkatuza. Je mpora niyumvira kw'ataco ntera kukwanka. Abandi bose mbona ari fake. Ndakukunda sinabayite, yeah. My love, baby, you're my everything, yeah. My love, baby.
Kuza music.
Cause you the only one. Uri juru yanje narongeye kwisi. Oh, uri nk'ubumara mu maraso yanje. And you're my medicine, yeah. Cause baby, you're my fantasy. Umukwano gwange wagala nyo, it's stuck in my memory. Mukwano gwange, hey. Imana yaremye uzuga mbere. Singekeranya kukugukunda aricyo naremewe. Nubonye umutima ngo bum bum bum. Amaso yanje kuri wewe zom zom zom. Ndagukunda mabububu. Icyo ushaka cyose ni ta du du du, yeah. My love, baby, you're my everything. You the only one. Uri juru yanje narongeye kwisi. Oh, uri nk'ubumara mu maraso yanje. And you're my medicine, yeah. Cause baby you're my fantasy. Umukwano gwange wagala nyo, it's stuck in my memory. Mukwano gwange.
Awesome.